Wuok kar chungod bura manya tike kaka jalupne kata kaka running mate mare magi dhi laro godo komnoero e yiero maduong' ma dwe mar aboro higa ni. Jatelo ero ma bende oloso gi jofwambo e gwenge ko mag Mamboleo kama ne ochopo e romo madhi nyime mar AfriCities. Ne oyango malach gima omiyo yiero migosi Michael kaka jalupne kama onosingo ni kata obedo ni ochung' kaka independent candidate e komnoero ma laro koma mar governor e county ma Migori en owuon pod osiro lwedo moluor Raila Odinga. O migosi Michael o Mnyabuta owuonda nokawo thuolo noero mar goyo erokamano ne migosi Kennedy Okong'o gi tim motelo ne kisera mare mar ombulu kuom geno kuome kowacho ni elo jonyatike duto girwako welo makamago eko kendo singo timo duto madwarore mondo giyud loch mag bang'e mabang'e bende biro miyo gichwalo dongruoge modhuro ne oganda jo county ma Migori.
Moso duto jo oganda luo ni oyumre uru. An mantie mbele ni en uga ni Robert Kennedy Okong'o. Robert Kennedy Okong'o en wuod Sako Awendo. Robert Kennedy Okong'o manyo kom mar gavana ma Migori. En gi lek mar bedo gavana mar ariyo mar Migori. Gimomiyo wan ka kawuono momiyo wabedo gi press conference ni en ni na an gi dwaro together gi campaign mara mondo wa unveil ne un jo Migori to gi Kenya nzima deputy governor mara, deputy governor candidate mara. Wan kod gi migosi Michael Owuonda Nyabuta ma be waneno ni nyakwarni ma oyie after process mar interview mosebedo malach mondo obed deputy governor mara ka wamanyo kode kura kaunti. Wasebedo kode ka kuom ndalo adek ka wan e summit mar AfriCities ka wang'iyo manifesto marwa ni to gik matimre Afrika gi be wanyalo kelo gi machiegni gitimre Migori.
Bedo gi chir kendo bedo gi jing'o mar wala kaka jalupni e laro kom mar gavana e kaunti ma Migori. Adwoko erokamano to ma ok mana erokamano ma mara to en erokamano madhi ne jonyatike nikech nitie ng'at achiel mong'iyo moyudo ni nyatike bende deputy nyalo wuok ka ji te to ringo ma odhi okawo deputy kuonde mamoko. Mar ariyo bedo erokamano ne jogot Kachola nikech opargi kendo oywal wuodgi mondo odhi olar kom mar deputy gavana e bwo Robert Kennedy Okong'o. Mano en luor makende mochiwo ne jonyatike. Wuok erokamano kendo arwako welono